Yes, welcome to Kazankulu Entertainment. It's your homeboy Swash. The villain come here an interesting video. Ya Hlavu the Gupta, Natele REVONIA. Okay, topic here. Angava Hlavu the Gupta a joining Tale REVONIA na or tlangela na. Let's go and find out. Subscribe, or like, or share, or comment, or tap on the notification bell. So you can upload that one of the videos. You got to come something now. Okay? Ni kasi support eka lava hinkwavo ngena ba subscriber. Eka nkarhi wa sweswi hi lo sala hi ti subscribers titsongo hi richa 2000 subscribers. Okay? Na kasi ngopfu. Okay. Elis, 2 days ago Hlavu the Gupta u tsale leswi landzelaka tsala meetings. Let's follow the talk. Let me tell you. Ebe nang sa picture liya impala ma. Kulo doing ma some sort of like meeting. Yeah. Ngas lahat sa kuyon kompisyano. Ebo pandaun yung karo labang ko. Buabang ako di jelly na nato brata ko na jelo fanal le. Maro ka ang ativ ko. Let's angas pula ko. So na. Ebe lan e le sa lumo nang sa talo Hlavu the Gupta is feeling blessed at REVONIA something. Oh, mabona uri if feel blessed. Mabona. Sleshe yelana na religion pair. Logo bless you. So I take a REVONIA la. I plan like a REVONIA wanna go ye sa queen. Logo manang sala. If kala yi go REVONIA something local business. My one in the final akuna information no talala. Mara. I take agar ashtogo in line dima. Even then, logo ni pula laga to comment and comment so talango bakabako bakabula bula labako kambe namuntlha wa munharhu wule mithinini mingarivali I poste wa munharhu swileswiwa a ku ri Wednesday loko a posta this thing se laha vo tala va nghena lava fikaku impela le mithinini wa munharhu van'wana ku I remember it's Wednesday today. Ebe kwalano aya un'wana a fika nghena a fika tsala ku hayi swi ri ku ze mi hambana na vabotoni swi komba ku a va nga pfumeli ku nghena REVONIA ivi xin'wana xa ku Wednesday kahlekahle vaku vo tala va tsaletele ti Wednesday la kombisa ku ya va ri hi Wednesday a ni ve ti va tsundzuka that time loko humetela ti-screenshots letiya ta kana no marachi akhabulala ku every Wednesday va hlangana ndawini yo karhi hi ndlela leyo va ri xisoma a wu hlamali ku boyfriend ya wena u na yona mikama leyi hinkwayo mara loko fika Wednesday a wu na yona wa ya nga hlamali hi Wednesday ku yiwa timithini hi ndlela yo fana naleyo so xisari xi kombisa na picture laniwa yo fana na a yi tivi ku divano u vula swona or just joking around okay a woman laya ka the next post ivi 7 hours ago Hlavu the Gupta a tsala leswi landzelaka vutomi a byi lavi formula munhu a endli leswi a swi lavaka dreams doesn't pay bills loko mi languta laha xiyisa lexiwani xi vuye nakambe game 2 pa this post yi nga va yi ka yi tiyisisa leya la REVONIA la because loko mo langutisa xiyisa lexiwani xi rhanga xi posta tale REVONIA evandhaku se xi tala xi vukaxi ku vutomi a byi na formula endla leswi i swi lavaka a ku milorho a yi nga ku hakeleli swikweleti yes hi ndlela yo fana naleyo so hi ku ya ntiyiso a hi pfuleni laha hi vona laniwa ku na ti-comments to tala ti vulavula hi le REVONIA va ku the Gupta I love you boy mara loko ku ve u wela ka vanhu va le REVONIA a ni nge tsaki loro post liya ya ha yimela post liya ya le ndhaku hi nga yi hlali ro a nga va a ringeta ku hlamusela ku do whatever you want to do with your life a swi vuli ku hi fanele hi kuma ti u ya dyondza xikolo ba grade 12 vo heta online u va na u ya texaro u suka texaro hi kona u nga ta graduata ivi kuma ntirho u ri a swi bohi ku ndla sweswo ri dreams ta wena a ti nge ku hakeleli swikweleti wena you have to do what you gotta do loro hi ku ya ntiyiso u le ku promoteni ka ri khendlakhendla misa loko if If uri ku hanyeni la nga zindla swa formula if wena u lava ku endla something leswi vonaka leswi nga ku vuyisela something mali nyana leyi nga ta ku endla ku i hakela swikweleti or u endla swin'wana leswi swi lavaka evuton'wini bya wena, do it. Hi leswi a vulaka swo dima
va ri i do as thy wilt ivi hi ya ka tisayini leti a ti baku misa lomu. Most of the time mi ta n'wi kuma a humesa sayini ya voko ya so sayini leyiwani va yi vitana va ri devil's horn liya yo tala ku fayivekela hi vo eminem na vo yeah hi ndlela yo fana na lavan'wana lava vo hlayanyana va yi endla sign leyi va ri i devil's horn hala tlhelo yi tshe yi va 666 lomu yi vonisa sweswo hi ndlela yo fana naleyo ivi then ku na leyiwani ya 666 leyi hi vonaku beni mahengana na yena va yi endlini laniwani. So vanhu vo tala hi to twa onge hi sweswiya swo sasekisa piki mavolo ya swo sasekisa piki hi ku ndla tisayini to karhi swo fana leswiya, kasi there is more into it. So mara no well a hi swi tekini ku ri vo tindlela tisayini teto for just ndlela yaleyo.
So swi nga endleka swi confirm-a swilo leswiwaku impela a la vulavula hi Revonia indeed a nga va a joining demand ku va ku mana I don't know mina a no hlaya ku pima n'wana un'wana ta draw conclusion ya yena eka leswi yeah no well sharp.
Scavola che non ha diriso che non ha matata manci ta 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 ta